abrantie bia oyɛ taxi driver a wodi mfirihyia edunum edeko ebrantie we bi ekunu yayaya a enye asenketu akura ne nyina ne sɛ abrantie yi eyɛ obi a taxi ene wotwie na emrantie bi eba ne nkyɛn ebeka kyerɛ won sɛ ɔmpɛsɛ ɔmohan no mbɔde no kɔ eyɛ Winneba senior high school mu hɔ na ɛno ɛna ɛnam sɛ abrantie we yɛ adwuma nti no wɔfa emrantie kwai na ɔde ɔmo kɔ na emanebɔ ekyerɛm sɛ aka akra ama omo duru eye Winneba school mo no mukuru bi ho no ma ye friend comfort de ha wo be mane na udi akọ eye bebi a Winneba school ni wo no de ho no mo no eye enwura kwan na eno ena emranti wei ede rob ehyehye eye taxi driver ye ni ase na omo chichire no ne ne omo bro no kosi se taxi driver na eje mu na wo eje mu wi ye pe ene ndo bu yi ni to kwan chai ni omo tu ne kan ne puwa omo ko ye ne no ena obi dumfo bi ekobo police for mane ne police for ba ye o mehwe na chese abrante no wato nananom ewo ense do sesia me no kase a police for ede emu no akwakohye ye emukura bia omosi omo ye asem no hwehwemu na amanebo kirem se sa ebia honomo no enam se honomo eye enwura kwan nte no akronfo agye honomo fapa a kyese enche bia na baba obi a na ofri school eba enkrofo che ne eku ni yayaya na enya asem ketoa enti police fo eni abrepa na mpanyifo a omo honomo kyere se edu na jodi a obi entumi mfa ho efri se ofa ho no pe anrobes fo ebeche eku yo basabasa ahanomo eye J16 TV yegusu ediasem nechi na de ebesi bia nso no yebeba yetiefo aso ate.